Mandiqale ngokwenje nje. Ngenene ngenene. UShakespeare wayazi lento. Wa mandicaphule kula mazwi wawathethayo. Uthi this world is This world is just but a stage. Men and women enter and exit. Iye ingakholeleki iqala kodwa ke ude uhambe uyibona manyani nyani kunjalo. Mandiqale ngokwamkela. Wonke umntu walapha kulo msebenzi kabhuti ukukhapha ubhuti. Siyanibulela nesaza ubulela. Kodwa ke ekubona kuphambili bekuthiwa mandamkele, mandamkela abantu. Ndiyanamkela ke, ndiyamkelwa likhaya lasemazizini nelamabhela. Ndidlule ndikhawulezile, andizuba mde. Andingomntu ukwazi ukuthetha ixesha elide. Kuyasi ke andiyilungisanga nto kangako. Ndisitsho nje ubhuti ungathetha liyojona ngaye. Mandiqale kwixesha bekusekho abazali bethu. Ubhuti ubenzele izinto. Bebapha ii-trips eziya overseas. Umsile umama eLondon. Umsile utata kwaIsrael. Bahamba kunye kunjanjo. Bathi bephaya. Bade bawuhlala phezu komlambo weJordan. Besitya intlanzi eyilotywe phaa notata. Nabi eyivuyela kakhulu ukuyenza loo nto, ibiyinto ebehlalahlala ndibalisele ngayo uba linye lexesha walonwabelayo. Ya enkosi. Nakuthi ke yho, nakubo ke ubathengele nemoto aza kube namandla nintshakraca ivena izisa apha kubo. Nathi sonke ukusukela kwazemva kwakhe ubhuti Mcebisi uye kusinomfundo, uye kubhuti MC, uye kubhuti Xolile, uye kuLinda unegalelo esikoleni sethu. Sifundisile sonke, esithengele impahla. Akululanga wena. Umntu ohleli naye mna ke almost 60 years ngoku. Hayi, 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 ndingaseyeka bhuti uxona. Khathi nje amanzi la. So ebengumntu ebesenzela ezo zinto. Kum ke ebede abhale nee-jokes nalapha efowunini. Nezinonopopayi nantoni xa sifuna uhleka, xa ifuna uhleka. Abezithumela apha kum sihleke ke kube mnandi, ndam ndimhlasela, ndihlasele. Ndicuba ke nakwabanye abantu beyenza ke loo nto. Ubhuti benegalelo kakhulu ezimpilweni zethu, beyihoyile loo nto, ekunqanda, esikhuthaza ngesport. Ade ofarishi uba kuba ngaba uthi uzawudlala irugby ndiza kuthengela i-cox, ndingakuthengela nentontoni nantontoni. Kweza venkile zasemthatha esaphangela phaya. Ubusiya kwaNix uye kwabantu bani ufika uthi ndithunye ngumncedisi fieldane uthi mandiqokelele impahla apha. Ubuziqokelela uzibhakishe afika azibhatala azithathe okanye uzinikwe afika ayobhatala yena esaziwa. Usiphile isibumo mandi. Usikhwelisa ii-aeroplanes singabantwana besikolo sibancinci. Into eyayingenzekileyo kwabanye abantwana. Ya. So ibe nguloo mntu unjalo. abantwana bethu phumele kubo ebanika amatikiti aeroplane bayobukela iRugby koKapa yosor koRhawuti umuntu afumane itikiti aseKapa abheke eRhawutini aphindaphinde sikhula kunjalo oko esenzela ezo zinto ude wazozenza nasebantwaneni bethu ebe athi ke xa ethetha sorry kuthiwa wayesithi xa ethetha ngodadewethu lo usinomfundo esemncinci embuka ke wamthiya igama lokuba ungunomamase ndicima abaninzi kuthi asilazi ukuthi wayelithiywe nguye ke and ibile lakhe qha elo gama likanomamase ngothando lakhe ke ebeyedla ngothi ke xa sixingile kukho loo nto mhlawumbi singaboni ngasonye kuyo okanye sixoxa athi pha athi nomfundo an is lies the head that wears the crown itsho kwalawo kwangamazwi acaphulwe ngokushakespeare kwenye imini ubhuti uyandifowunela usengilane uselondon uthi xa endifowunela ndiyibambe lefowuni ndiyamazi kubuphesheya uthi kum Vido hayi sundiphazamisa ndiyaqhuba manapha ndikwisitrato esikhulu apha elondon sundiphazamisa kuthi nundifowunela ndiqhuba elondon nje so ebe lelo qhula linjalo so ngelakhe ke uyandiqhayisela ukuba uye uhambile la mazwe aphesheya kakhulu kho xa iye kwelo lizwe ubuya isiphathele izinto umntu nomntu mna ke ndiphinde ndanelakhi yokuba ndiyofunda emthatha ndifundiswa kwanguye so ndakufutshane kakhulu kuye ndadlalela itimu ebeyipresident kuyo iWallabies so nakuyo bekumnandi kakhulu ipresident yam ezenza izipho kakhulu nalapha ebulalini ndijikelezile naye kulo nyaka uphelileyo uba ndiphazami bingengolo nyaka eyokuthenga igrosari esuka kuye empokothweni ngaphandle kwale beyinikwe ngumbutho sayokuyithenga kunye kwawez evene nelali wayejikeleze phi abantu so kodwa ke ndizama ukubalula nje into yoba ebengumntu obethanda ukusivula isandla besivula kakhulu isandla andinakumgqiba ke ubhuti nakumakhosikazi wethu ukuqalela kosumambhele ebebabuka bonke athi into ethile yamakhosikazi makhe kukwenzela ubona bonwabe ntontoni njalo njalo ikukuthetha kwakhe ubhuti bethetha kamandi kakhulu bengamfuni xa ethetha ashiye umntu ohluphekileyo bengakuthandi bengafuni tu ukukhathaza umntu yenye into ungakuthandi bengayifuni tu loo nto bengumntu obethetha kakuhle ndicinga into yokuba ebesanda ukundibalisela ngenye imini esithi ungasefall river endibalisele into yoba unconywe ngumntu omhlophe ongumlungukazi ngokuthetha kamnandi isingesi ndathi ndandikuxelela loo nto ke wayeyiqale emncinci ndiqinisekile kulo mbuzo wayewuphendule bambala abandizawukwazi ukuwuphendula ngoku apha endlini wabuzwa kwabuzwa umbuzo eklasini yabo belapha ejunior second primary ukuba ezazinto zisiwa kwi-agricultural show zibekwe phaya iinkomo imimbona njalo njalo nezinye izinto nezinye izinto ngegama elinye ngesingesi ziintoni kuthiwa yathi cwaka iklasi nalapha ke ndiqinisekile zikhona ii-graduates kodwa bambala banoyiphendula loo nto nguye umntu owakwaziyo uyiphendula loo nto mandiyeke kuba inoba niyayazi zii-exhibits kuthiwa waphakama watsho ndathi yho hayi bendingasuze ndiyazi kangangento yokuba apha egcuwa kulo mmandla wathi engumntana esikolo elo libali nandilithatha kuye wathathwa ephantsele uba ngiyena umncinci kuloo gruphu iyayifunda loo klasi ndaba engu-5 nangu-6 na wahanjiswa nomhloli umbanga wawubukela i-races yemoto motor racing ngenxa yesingesi bawa esteta kakuhle and ethandwa ngenxa yobunene bakhe go tishara wa kwakuthi igama lakhe ngabehluli yongo tishara ladlulisele bahlolini ukuba ngaba khwinto endili bala iyaphinde yongeze ngomnye umuntu nakusisi enkosi ulale kahle dlamini.
Kukuthi nje kumandi kuba yi-firstborn kodwa kuhamba ne-responsibilities ezi siziva ngomntakwethu. Nguye yedwa owateketiswayo umamakhe wathi mancedi lana. Zange ndateketiswa ndiyintombazana andakhalaza. Nisishiya kweli khaya niza kusishiya. We are blessed in that we are a close-knit family. Umntakwethu ke uye walibambela khonco sincoma yena kuloo nto ukubathi xa ibona uba abazali bethu bebesigcine sisondelelene naye wayibamba. Siyambulela kakhulu ngaloo nto uDlamini and asuzu kuyiyeka sihoyene enkosi. Isicwinana azawunditefela nangoba ndim ayinelii-shirts eshiyinkosikazi endlini not kuba uyidelele qha uzowutefa bengumntu otefayo njengubesitefisa. Ubhuti ke uzawuthi xa ezothatha ezi shirts sisesemthatha ngoko aphume phandle kuhlekwe ngabangane bam uyozijonge elayithini ukuba akho necris na oyishiyeleleyo but ingekounyamezela izizinto ezimandi zokuba sikhulisana. Siyalikhulula izizi.
Nizawubulelwa ke mazizi ukhona umntu obekiweyo kamnandi bebekwa nini nilikhaya. Masilicele lanenekazi bendilicele lapha liphakamile lisinika item ibenye liphakamisa utata uThunzi kuwe ke nenekazi.
Uyalalelwa uSomandla.
Kati, kubizu kuphila kwethu. Ese. Umphathise. Ubulise. Nomangabe bonke. Ubulise. No general. Olomisa. Apha ndizuthetha nto ingakanani. Ubhuti mzala manditsho. Manditsho. Ubhuti mncedisi. Nanjengoba kusoloko kuthethwa apha ngabantu. Uba ube negalelo ezimpilweni zabo. Nam ngokunokwam. Ube nalo igalelo kakhulu ekukhuleni kwam. Ndilapha kweli thanga. NdiseRhawutini. Ndisemthatha. Esikolweni. Ndandithi uba ngaba mhlawumbi ndinengxaki ndisesikolweni. Ndisazi into yababhuti umncedisi ukhona kufutshane. Ndiye kuye. Andinikeke loo maceba undinika wona. Ndithi izinto zam zilunga esikolweni. Ngokwekhaya lakwaThunzi. Ubhuti umncedisi kuyo yonke into endiyaziyo yenzekileyo kwaThunzi. Akazange abe akabonakalanga. Akazange abe akabanga nalo igelelo. Into ibonisa intoba ke uthando lwakhe ebenalo kakhulu kubantu bakuloo mamakhe. Ebaxabisile abantu bakuloo mamakhe. Ubhuti umncedisi mandithi umalume wakhe ongutata wam nomalume wakhe ongutata wale ndoda umapecangu wam akho nto ebengabonakali ngayo xa ekhona phambi kwabo. Laa nto ibike yathethwa apha ngumntu akwabo nguVuyane ekuhambeni kwakhe kumazwe ngamazwe ebeyayethi xa ebuya kuloo mazwe ebengalibali into yoba unoomalume abangabazali bethu nathi nakakade bekubakho into esibonayo uba umzala bhuti ebese ndaweni ethile engumntu ke othanda uhleka enoncumo kakhulu endibona nalapha ezifuthi into yoba ke ukwancumile kwezi foto zilapha uncumile ubhuti kakuhle kamandi ibiyinto ke endiyibona qho kuye xa ndinaye kangokuba ke ndibuhlungu kuba ubhuti besike sifowunelane nobulapha kweli cala ke ndiseRhawutini andithume endaweni ethile zala manikhakuyo ndikhangelele into ethile phaa iba ihamba njani okunene ndawuyenza loo nto nam ndimfowunele sincokole nje athi eyi zala ubufuna ke ndisithi ke mhlawumbi uzawundixelela into yoba uzawuthi uzawuzawutya nini iKrisimesi apha ekhaya. Ndithi hayi mzala ndiza kuxelela. Ndibuhlunge kukuba ke naku ke ngoku akasekho phambi kwethu. Enkosi.
Undongeni asisondelezele utata wethu utata ugeneral Nizawubulelwa tata uThunzi likhayeli. Iza ke tata.
Indele ndlela. Indele ndlela.
Abefundisi Mrs. Filtane, the Filtane children, grandchildren, family members and friends, the UDM Deputy President Mr. Ngabayo Mzikwankwa, Honorable Member Nomampondo Mise Yako from EFF, Eastern Cape Provincial Government Reps, National, Provincial and Regional Leadership of the UDM Public Representatives, Superintendent Reverend Vanga, members of the UDM, members from other political organizations present here, the people of Tanga Village and the larger area of Nguma. I spoke to Mr. Filtane on Friday, the 20th of November, when he was about to be admitted to hospital due to low oxygen levels. I told him to go rest and get well, and that we would see each other soon. When I chatted with Mrs. Filtane, one of the things I said was to take away Mr. Filtane's phone and tablet because he had to rest. The next thing I heard was that he demanded his tablet on Saturday. That was him. He was clearly suffering the symptoms of information withdrawal. When I got that early morning call on Sunday from his son, Mpatisi, his simple words were, "Utata uhambile." It was a massive blow. These past few months have been, without a doubt, some of the saddest in the United Democratic Movement's history, as well as we lost so many of our senior leaders. May all their souls rest in peace. To Mrs. Filtane, the children, grandchildren, siblings, and all other family members. I want to express the condolences of the entire UDM national leadership and in the name of the party. Zizi will be missed on so many levels, not only in our political activities at the UDM, but also our personal lives. The time now is to mourn, but I want to console you and say that this will pass in time. Mrs. Filtane, you are already part of the UDM family. So please continue with your dedication to the party, but only once you feel strong enough. When the UDM Deputy President Ngabayo Mzikhwankwa so eloquently spoke at Mr. Filtane's memorial service on Thursday, he said that we should do what is right and remember the life of this man and honor his memory. So I set myself to the task to remember the Mcebisi Filtane I knew. I came across a quote from the late Dr. Maya Angelou that sounded like something he could have said, and I quote, "My mission in life is not merely to survive, but to thrive, and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style," close quote. I just want to add a few of his other mission in life: his devotion, discipline, and compassionate service to the people, especially the poor and vulnerable. He was result-oriented, and he resented failing people. Zizi had a warm personality and a quick and clever sense of humor. Two other things I also recall was Mr. Filtane's love of words, expression, and oration, and of course, his rabbi, the rabbi. In 1976, when I played number 14 for the Orientals Rugby Club, and we played against his Wallabies team, I once raced for the try line with the late father of the Springbok Ndungane twins, giving chase. He was chasing me. I still have a vivid memory of the Wallabies fans madly shouting or screaming, "Bambelo Johnny!" Mr. Filtane and his close friend, late Mr. Kalaza, were shouting the same thing from behind the poles. So number 81 kwa Wallabies, kwa Orientals, hang white. Teta no white, is ngapa kwa 25 meters wethu. Ichonga. Siyasignalelana ke pha. Ithi mna. That means a blind side. Scrum off when a puma chonele, white wa puma tati ball, unem galwezi ndeke. Wa I flicker kum. Le ngundungani na mabati laba pham kwam, that kombi ya kog. Ya itata li. That again, kog wa again, and kumikalik. We had also met each other from time to time during my time as the then head of the Transkei government on issues of business and sport. I remember that he used to live in Norwood, Banpazam, a grand suburb of Mthatha, and now it sadly is a shadow of its former self. More potholes than roads. When Mr. Filtane started to explore politics, he bought into the simple truth of the UDM's main goal, which is to better the lives of all South Africans. Our mission statement aligned with his personal values, and I want to share it with you in his memory. I quote, "We will unite South Africans from all communities in a new political home built on the foundation of the principles and ideals of our national constitution. To this end, we will address poverty and imbalances in our society inspired by our unifying love of our country and its people. We will set free the creative power inherent in our diversity, and we will cooperate with all stakeholders to ensure a quality life and individual freedom for every citizen, based on good governance and civil order towards being a winning nation." These were goals he was willing to fight for, and for which he worked himself to a standstill. Good governance and civil order were matters of great concern for Mr. Philtane. Looking after public resources and ensuring that they are used for the social and economic upliftment of our people was paramount in his mind. When he and I would discuss the issues of the day and the state of the nation, he would ask, "General, when will this looting stop?" He was genuinely worried about the future of the people of this province in particular. We would recall the Transkei days and activism when we were still young men. When in 1994 came, and in the years thereafter, the people of this province placed their trust in leaders who masqueraded and paraded as the savers of the oppressed. Little did we know how misplaced that trust would be. Simply put, the comrades have betrayed the struggle. The revelations at the Zondo Commission and other commissions prove our suspicions that the ruling elite was plundering state coffers to line their own pockets and that of the ruling party itself, taking resources away from the people they claim to champion. The UDM is proud that our years-long agitation and pressure around the issues of promoting ethics of good governance are starting to yield results. At least Mr. Philtane witnessed the first vestiges of political will to have these criminals arrested. I make this undertaking in Mr. Filtane's memory, that whilst the UDM is still around, we will fight anarchy and corruption, tooth and nail. In line with Mr. Filtane's passion to better the lives of our rural citizens, the UDM will continue to cause of having the collapse of Matanzima-era infrastructure in the area repaired, upgraded, and integrated into the larger infrastructure scheme of South Africa. Mr. Philtane joined the UDM's parliamentarians in 2014 and was a complete natural. He was thought of as one of the most hardworking members of the National Assembly. He was always prepared for meetings and had diligently studied meetings material. Mr. Philtane had a good mind for details, which made him well suited for the lawmaking process. He, of course, loved a good debate and was a master of art, rather master of the artful interjection. In particular, he made a sterling contribution during his time as part of the ad hoc committee to initiate and introduce legislation amending Section 25 of the Constitution ngendaba yomhlaba. Yes. We have figure pa office. Ndoda gine posha strong maphambi kwam. General, itini position yethu kule nto yomhlaba? Did you are the last one to ask me that question? Because song is suga etranskai, sakumuluma tanzima. Wakatisha ties ne Pretoria because a claim umhlaba. Position here you DM clear. Say against lendo yenziwa I ruling party. Yothi lendo mayiqale ngo 1912 yoclaim umhlaba. That means 67% yakhona sizayishiya ngaphandle. So imfazo zokuhluthwa komhlaba kaziqale ngo 1912. Wahamba uTata Fulton wathi ngiqibile. Wabaleka nebhola uTata Fulton. In particular, he made a sterling contribution during his term as part of the ad hoc committee. In 2019, he became the UTM's leader in the Eastern Cape legislature, and he used his well-honed skill to great effect. The UTM will forever be indebted to him for his sterling contribution in both these legislatures. How do we honor Mncedisi Fultana's life? It would be a sad day to see Mr. Fultana's labors go to waste. We cannot allow that to happen. In fact, the UTM must build on the hard work he has done to build this party and South Africa. I want to echo the words of my deputy and say to the UTM leaders and members in Nguma, go search for from inside the party and without for like-minded people to join the cause of transforming South Africa into a winning nation. The 2021 municipal elections are less than a year away. That is not a lot of time to pull up our socks and find the Fultanas of this world to champion the UDM's cause. Talking to people in person and on social media, I get the sense that great hopes are pinned on the UDM to effect change in the Eastern Cape. Our responsibility as leaders and members of the UDM is to rise to the challenge and to be the change people want to see. Lastly, we call on government to make sure that the necessary budget is available and to speed up the process of having a COVID-19 vaccine given to our people for free, and to first roll it out in areas like these, as COVID-19 does not discriminate, and these are vulnerable communities. To Mr. Fultana, we say bon voyage, Tata. Uhambe kakuhle, lale ngoxolo, report epha koMadiba, report kotata uChalaza, report kotata uMbambisa, baxelele uba asikayifumani laa nto sasiyilwela ingakumbi le region eyancedisa ngolona hlobo. Ibuhlungu into ubona that old infrastructure collapse ezikolweni ube kungekho neplan yoyireplaysa. Hopefully sawude silifumane ichiza low trainer abantu, because ndiyamazi uTata Fultana ebe-particular uba kwa outlook yomntu othi ukhokhele okanye i-outlook yomabhalane axa ifikayo eofisini ufumanise uba akanayo neclu uhleli phantsi, bendizojonga iripoti ebendiyifakile. No filing system. Bimenza loo nto leyo umboma uyagula. So upresident we-country sithi kuCyril Ramaphosa nekomiti yakhe i-cabinet, nizawugxekwa nithukwe ngale nto niyenzayo yokulwa ubugebengu. siti kubelegani, san supporter. Amanda! Boss.
Udlamini wayekhona emzabalazweni. Udlamini wayekhona emzabalazweni. Emzabalazweni.
Masibulele kwinkokheli inkokheli yethu notata kuthi uzawubulelwa tata likhaya kunika lo mkhombandlela nalo mazi obulumko ngokweprogram le yam sikwa item number 4 Eastern Cape Legislature ezawumelwa ngumama Honorable Helen Salzman August Souls August endimbona ke selevelile kwi-screen zethu ekubonakala buza uthetha nathi engekho phakathi kwethu andazi kuba ngubani nosilungiselelayo inoh yasilungiselela utata sikwazi umva masicela usisi asifakele item ibenye ngoku mama August sasela amanzi emveni kwakhe ke ngoku sikhutshelwe ngqo kumama Souls August.
It is
the religiously
so sweet to trust in this Jesus, just to take him at his word. We need to rest and rest upon what he said in the Bible, just to know it will save us a lot. It is so sweet to trust in this Jesus, just to take him at his word. We need to rest and rest upon what he said in the Bible, just to know it will save us. Simanesi city family kuyubawo. Jesus, Jesus, how we trust you. Aí
Thank you. Let's get straight to Mrs. August, Saul's August. Mrs. August, we are all yours, if you can hear me. Thank you.
I greet the religious leaders, the Filtani family, Mrs. Filtani and the children, members of the provincial legislature, chief whip of the Eastern Cape Provincial Legislature, leaders of political parties in the Eastern Cape, leadership of the United Democratic Movement, led by MP Holomisa Molweni Nonke, Program Director. I greet you this morning from 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. It is with a heavy heart that today we join the Filtani family, his political organization, the UDM, and the community of Tanga Village to bid farewell to their son, who was also a member of the Eastern Cape Provincial Legislature. This past Sunday, we woke to the devastating news of Honorable Filtani's passing. His untimely passing characterizes of what has now become of our precious lives during the times of COVID-19 pandemic. When COVID-19 pandemic broke out at the beginning of the year, we made all the necessary arrangements to protect our members from contracting the virus whilst conducting their parliamentary duties. Since then, we have lived each day in the hope that COVID may not reach us, our families, or our colleagues. Unfortunately, we have seen and experienced people close to us and those of us succumbing to this deadly virus. This implies that the coronavirus knows no boundaries. Unfortunately, the axe has fallen to the Filtani home today. Izembe liwelela tutu zelikani bu dlamini akuhlanga kungehliyo elizembe binilibo likiwe. Distinguished guests, Honorable Filtani was sworn in as a member of the provincial legislature after the national and the general elections in 2019. He was a charismatic member of the provincial legislature who was always keen on engaging on robust debates during house sittings and in the various portfolio committees he diligently served on. As one of two members of his party in the legislature, Honorable Filtani had to juggle in between 11 portfolio committee meetings between him and Honorable Mahlathi. With the advent of COVID, the legislature had to develop new ways and means to interact and to keep abreast of the situation on the ground. And we developed a district-based model where our members would receive regular updates and engage on curbing the spread of COVID-19. Honorable Filtani has always managed to ensure that the voice of the UDM is felt in many of these district engagements, as he was also present in the district and in the local jocks. This was by no means an easy task, and it required the discipline, commitment, and caliber of an MPL in the mold of Honorable Filtani to achieve. He made sure that his voice was vociferous during portfolio committee meetings, and he would not hesitate to express his dissenting views during tabling of portfolio committee reports during the house sittings. I even had to quiet him and call him to order. I am sure all of his colleagues in the portfolio committee meetings will dearly miss him. Ndini siqini seko sokuba basukumkumbulo kwikomiti ebikuzo. Program Director. Losing a member is a bitter pill to swallow. There is no captain who would want to lose a member of the crew before they reach their destination. As the Eastern Cape Provincial Legislature, we are, however, now confronted with this sad reality of losing our member whom we expected to reach the end of the sixth term with. Honorable Filtani has shown great enthusiasm when we reviewed our vision and mission for the sixth term of the legislature, which is an important exercise to redefine our mission statement and values. We are immensely saddened by the fact that he has gone so soon, but his contribution in his short period with us will definitely spur us on to achieve our goal of being an activist parliament. Once again, we extend our deepest sympathy to Mama Philtani, the children, the broader family, and his political organization, the UDM, on whom the sting of his death will be most felt. Lala Gotolo Tlamini, Zizi Jamaka Sijadu, Yanga, Empefumlu, Wako, Angepumla Gotolo. May your soul rise in glory on the day of resurrection. God bless you all. Nkosi. I greet the religious leaders, the Philtani family.
Thank you, Mamu August. The family of Philtani will give you words of appreciation in due course. Thank you very much. Let me now call a friend and a sport fraternity, Utatuzola Dunywa, sorry. Usisilwam Pagamis.
Bona izola dago wetu eukole eliso ondo ungaitoba ungaitobi mungu nuzelu
Uthiyo soga walapha eTranskei weyazi into yoba kuyabe kukho amaxoki ngeli xesha wasicelela uxolo kuthixo ubuze ubaxolele thixo ungababonisa ingqumbo yakho le usibonisa yona namhlanje kuchaphazeleka abangenanto mphathi njoli yalo msebenzi Jangele, presidenti, okwazi umeli inyaniso kweli lizwe. Uhamba nesisekela ezanto ziyaziyo isineji, into kankwankwa, uphethe umntu apho uzufunde, ufunxe. Bonke aba bayeke izinto zabo bazogcwala emswanini. Besifudula sisenza njalo kwanto. Uthi ubantu biko mandimtolike bafundisi bam kuba nani ngene imtoliko luka angothi ukuluka ufunde ba he ndandithetha lento na ithethwa ngumfundisi kule ndawo uthi ubiko umntu ndini omnyama Sebenzisa ubukrelekrele bakho akudale nabo uThixo. Ungathathisi ngesithethe namasiko asemzini. Unintsi lwawo azochitha-chitha ubuntu bethu. If it is like that,
judgment, judging of a human being by his capability, not his party affiliation or slavery mentality of being a member of an organization. Abantu namhlanje ngamalungu amalungu isizwe siyasafarisha. Umncedisi Philtane would be our national minister of sport today, I believe. Steve, as characteristics, the Gadlamini, that's Petung, Yamazi, the Tunya ANC upper, Uba, Quirali, AI says Punza, and I got a man Epsuku, Tatalendota, Uibaleki, is a bunch of Alama Pulua to get great to Gliral. I'm Tata, Dom Lassel suit. Ditolele nandoni na go Steve because eyinkokheli ekwaziyo ukuthetha izinto ebenjalo uFiltane ndonayo ke akakho kumbutho lahulahayo andazi ngena uthathwa kuba sinhlambo yokufela amahasha phe sportini ngoku kuthathwa nabani nongena ndawo eParliament okanye phina kuthi hayi mfake pha kwa sport from national to provincial sinenkokhele zenza lonto esingajonga iskill babe sisijonga iskill ndiyaphinda uFiltane would have been a minister of sport uzizi omnye ke umthathile uSteve apha esportini wamsa kwa security kuba ibona into ba ingathi kuzovela amasela kwelilizwe manje imthathu uSteve ithi ke lanto xa ithetha ezet uyabona ntanga igqiba uformish iscorpions asibambi yeha uyabona ntanga noma dudwane bazawukwempa ntanga bazawukwempa bayakwempa ntona ke ngelishwa salahlekelwa thina esportini. UPhil played rugby. He understood the player's mentality. Kuba uzukwazi ubaphatha abantu ungazazi players bazicinga njani. Let me admit, he was not the best of players. Like his president, Uolomisa. Eskesi ayochona ayepayi. Kutim, enda ningu vice captain, captain ningu Moni Duplessis. Sinabeni na lama bulu na belungu. National veterans. He is no just an ordinary. Ukala wa iplaya, ukala pa mkoba ikokeli ki politics. Kumbulele kongu Rob Lowe. SCM Green, we are like us and it is so fickle and jangle. Just dive, Genghuku. Ya dive, Alanto, ya kora. National veterans, Kuko Carol Duplessis, or Mike Duplessis, or Devan Sefoldane, or Rob Lowe, or Vainan Klassen, onke kona, et la la punjangle. So, agayna sheli lendo aitetayo. Manela ke. He realized and he quickly moved to administration of Wallabies Rugby Football Club. Mthatha, the club I once played for when he was the president. Theta ngomntweni mazi yapa. A friend yam at a distance. Nalanjangele. Akale uMandela akaloku bena abantu usikube nekhu ngoku aba bantu be-ANC bayakoyika ungaveza ikhu nanini na apha kubo yo uFilo excelled kwa administration. He left a legacy. And the club, Iwalabiz, intact, nazi into sobisiwa pa, sekona, nanamchanji sekona. Fani na lendu ba, awar, ubonu ba, kwa umbuto, ya kwale, langolo na sobo. Lando ibi ubambu umbuto, te sanga pandle, aba ngapagate kaya, ya kwale, buno vugo awar, angate andiketu kufaka kona. Unyukile ufilo apho wangena ku executive ye Transkei Rugby Union wanyuka wai president yayo as if that was not enough njengele kuba amanye amadoda as visionaries abona izinto ezingekabonwa ngabanye abantu wamthatha yakhumbula ke ndixelela sikunye ke simane sithetha ngo 2014 uza kuma uthi hey unjengele uyanifuna apha ndithini zethu ndiyafuna nami kuye ndithi ya mna esami isigqibo ndisithathile into yoba ngo 2012 andifuni ipolitics uba active andifuni isport uba active ndifuna uyawusebenzela uThixo. Nasecaweni andifuna iposition kuba ngamanye amaxesha kulwa nangezi positions kwapha kuthi. Ndifuna nje ukuthunywa ndihambe ingakumbi abamama kudala besebenzela inkonzo bathi bawuba badala basezindlini zabo babe bulityalwarha inkonzo. Unjengele wamthatha, he deployed him to National Parliament. Wafika pa wangena kwi National Sports Portfolio Committee. Kulapho ndizokhathazeka kakhulu khona xa ndibona i-members zezi sports portfolio ubone bathixo kukho abantu apha endiqondayo into yoba abazi noba kubethwa bapha esipotini kodwa kuthiwa mabaye ebantwini ndibuze uba dlamini usebenza njani naba bantu ngathi funeka ndisebenzile. That is where this discrimination showed its claws. When he came back to provincial legislature, he maintained that membership, yes, sports portfolio. Zinizike ezinye is sports portfolio ebekuzo. Yazibona inkokheli ezibonayo. Uba lo mntu faneleke pha yiyo loo nto ndithi uba bekunyanisekiwe njengoba engathi asina minister of sport njengoku ngenguye. Ndivumeleni conversation with Phil on the 22nd njengoba i-birthday yakhe ibinge-21st nje kuthethwa kamandi ngaye kwi-dispatch ndimbhalele. Nkokheli ba inkokheli yam sine police esibeliever kuyo yena nonjengele nam eyokokuba ukuba into i right nokokuba ithethwa ngubani okanye ngouphi na umbuto ayizujika ibe rongo. You have to support it. EFF iyagothwa unfairly e parliament njengele wayikhupha wakhupha uFilo uba mayibe nguyo ibekayo umcimbi yaya laa nto ethivini yathi bagxothwa ngendlela erongo yabona uba ingombutho wakhe lo ngomnye umbutho kodwa inyani nokokuba ithethwa ngubani na you have to support it. Ubuxoki nokokuba buthethwa ngubani na you have to oppose it. Ungamngqineli umntu kuba usithi usepatini yam umsapote usapote into erongo. Mamela ke integrity in our country Philo ndim lubhalileyo ndibhalela yena nge 22nd ka May kuba funeke ezazile ezi zinto Uba abantu bathini ngaye. Does not bring food on your table. Integrity lay. But you don't dream dragons at night. Xolise ngoku. Kamadoda angalaliyo ephethe millions ngoku. Bangamisa imoto ecangwe endlu ayakroba. Hey, ayizanga kum. Thina silele siyasuza nge 5 rand zethu ne 20 rand zethu. Thixo usebenza njalo. Uthi ndithi kuye ndibhalile le nto ikhona bawuxelela ifemeli yakhe uba banayo le fowuni yakhe ngaphandle uba wayicima andiqondi kodwa wayicima ndithi kuye God, you can answer God when he asks you. Ndimxelela nge-22nd kaMeyi. You can answer God when he asks you, and what did you do when this possible disaster was about to happen in your country? Inabubuzwa lo mibuzo ngoku kodwa bendike ndamkrobisela impendulo ndithi ikhona efonini yakhe lo message. The answer would be, I warned them, Lord, but in vain. Uzumxelele. Then now commanded thanks to the true representative of our people. Zola, pendule lanto. It is thank you for your support, Wachima. It means a lot to me. Give a man roses whilst he is still alive. Don't wait for a grave of his to lay them there. Akasibone zintyatyambo kodwa ndixolile ngefriend yam into yokokuba ndimxelele saphila into yokuba umhlo msebenzi awenzayo. Mandigqibele ke yazibona ke zompawu ke zalowo uba ngumphathiswa wezemidlalo ziba njalo. Hayi le ntlambo yokufela amahashe siyiyo kwasport in this country. But when we win, kuthi hayi nanku president useJapan atye ke i-breaking rights zize zonke i-country kuye, i-Springboks is winning. Here is a country that milks sport. But they are not feeding this cow that is producing this milk. Team yangapha ePondo Chiefs eBizana iwinile idlala professional league ngoku ayinalo nebala kowayo iyawusoloko idlalela kwaZulu Natal. What type of people are we? How can we be so cruel to our own? Professionals, yodlala kwaZulu Natal. Asina udlala ihome games zazo. Asina ihome game therefore. Lala sisi. Lala Dlamini. Uthixo uza kuba nawe ngenxa yemisebenzi yakho.
Igoni mvana yahlajwa ngenxa yethu yabonwa amaJuda ilinga igoni mvana
igoni mvana
igoni mvana
yahlajwa
yabonwa.
Oh, yeah.
sibulele ke kutata kutata wajima oh tetele sport uzawubulelwa likhaya mama ufiltane sisondela mama uzo sonjica uqolo sisondeza wena ngoku ntwana bathi yakulaqasa ndiyakulaqasa khawe nje nje isandla ndikubona ubukhona mama sonjica
hello yi
hello
baba wami baba
hello
yi
kwezinsuku zigqithileyo ezimbini nezintathu sivapha emsakazweni uba kukho indoda ngapha eXhorha ebulela abantwana abahlanu nonina wayo wababo bantwana engcolisa igama lamadoda esenza sibe izinto ezingento singamadoda wakhangelwa ke ngumthetho saphinda seva ba ubanjiwa phe Ginsberg ezama uqhwesha aweli mida yelilizwe caba ingaba abantu bokufika dikhathazwa ke kule ndawo kamama Sonjica ba u director ngamazwe bendiweve thethwa ngumama welixhoba lingumama wabantwana esithi mna nomyeni wam sixhomekeke kwenkamkam asazi noba sizawungcwaba ngantoni nale mizimba mithandathu manicele kule item kamama uSondlicha sikhe siphakame sonke abakwazi uphakama sinike umzuzu kula family
oh go fezwa kwa
lesihlale phansi manicale nisondeze utata uMonwabisi okwafiltane ibe nguyo sonde lapha singaculanga sendithenga amaxesha ngoku alunge uadvocate V Msiwa ba unengoma yakhe emva kwakhe azongena bakana ngoma sizawucelelane nekazi lingakutata uNdongeni lisinike item ibenye izatata uFiltane
inqanga nentsibazayo enkosi kakhulu umphathi Nqubo ndiyabulisa kumuntu wonke aphendlini sinoloyiko lokubana lanti bichaziwe kutata yokubana ze kubekho abantu abanothi kanti bangafumana ukungaphili okanye losulele ko iCorona xa bephuma apha amanzi akhona nanga ayangeniswa kodwa sinesicelo kumuntu wonke ukubana umuntu uyawuthi awasele athobe nje mask lo mzuzu aphinde abuyisele imask okwesibini kumuntu onothi ehlelwe iswekire njalo njalo ifruti ibekwe ezitafuleni aphententeni phandle uyacelwa ke umuntu athathe kule tafile nefruit ahlale kwitafile engena fruit yomuntu wonke avule eyakhe iparcel asebenzise ifruit yakhe ukubana akayigqibanga okanye inamaxolo ukhona umgomo obonakalayo phaphandle yonke obuyithathile ngesakho isandla mayisike iyolahlwa ongayisebenzisanga siyacela kumntu wonke ingabuyeli kwasetafuleni please inkosi kakhulu tata eyona nto esiyicelayo ubana ungabuyi nayo usatya apha endlini kubiza kwenza bakhupha imaski loo nto and siphepha loo ndawo yiloo nto kufuneka uyisebenzisele phaya kulaa ntente ubuye sowuphinde wanxiba imaski apha endlini enkosi kakhulu
enkosi tata uba tatu mama okanye tatu uV Msilwa advocate andikofendi masicele la nenekazi likuphakamise ngeitem uzoza ngaphambili sakhe sisi
let your living waters flow over my soul let your holy spirit come and take control and every situation that has troubled all of my mind all my cares and burdens unto you all my cares and burdens unto you alone let your living waters flow over my soul let your Holy Spirit come and take control and that has troubled all of my mind all my cares and burdens unto you
inqobo ndivumele ndithi nqanga nentsiba zakho mzi wakwa Filtane Major General Holomisa Honorable Deputy President of the United Democratic Movement the Honorable Member of the EFF, other members of political parties present here, Mzi wasekhaya emazizini ocubungulashe oluniko lamyeni ogubula amagwala molweni nomntu wonke okulentende namhlanje. Ndizawuqale nje ke ndinyathe lapha uGeneral usifake intlanga. Kuthethwe ngerabhi apha. Sike sayiphila le nto kule Transkei. General, ndiyathanda ukuthi yiTranskei le ndawo, asoze ndijike ndithi yi-Estwal Transkei. Kuba andikholelwa izawuzijike ibe yenye into. That has offended abantu abaninzi ke kuba ndiproud mna ngoba ngumTranskei. Befundisi ninethamsanqa. Xa kufiwe omnye umntu kuyaphilwa. Xa nikweni rugby le yayidlalwa nyana phe Transkei. Ngecawe naningeke niwafumanela amadodana angaka ninawo. Kuba ogeneral andiqondwa beyazi ca uba yindawo umnyango kweliphi icala. Oofiltana abandiqondi uba babewazi umnyango bukweliphi icala kuba ngo-9 kwakuqushwana e-Rotary Stadium. Kwakuphucukiwe konwatyiwe kweli lizwe before 1994 kule ndawana kuthiwa yiTranskei. Isport mfundisi inyaniso into ethi a sound mind and a sound body. Kodwa into engamandla irabhi idlalwa kwi-Daily Dispatch nakwimidiya le yethu thina abantu bamnyama. Ayikho, ayikho nasezikolweni. Akukho kwasport eso ezikolweni. Masike sithi ngale mini yokushiywa kwethu ngulo mfana wasemazizini, itishala ke zithatha isifungo. Zithi ezikolweni zake zibuyisele isport in the name kaFiltane kule ngingqi. Ngoba uFiltane had lived irabhi. Uyiphilile lapha kwi-veins zakhe. Yazi ngekho nezintlonti nobubugebenga bungaka when isport was silungiswa ngo-general aba beyi-military council norhulumente katata uMathanzima. Because i-youth was engaged kwi-activities as constructive ze-sport. Amakhwenkwe ombhoxo wawuthi uhamba ngolwezithathu ufika sikabaleke phambi kwakho kuthiwa nee-puppies. Kanti alungiselele imatch yangomgqibelo mhlawumbi kuzawudlala iSt John's nesinye isikolo ngeli xesha lootata uPeter Madasa. Ngeli xesha kukho nezo athletics. Abantwana they were kept busy. Kodwa today zazikhona ii-achievements. Abantwana babengabulala abantu abadala. Abantwana babenganzi ubugebenga obuxake kangaka because they were preoccupied sisport. Hambani sathu uba nikhona apha ke nihambe nititshe ivangeli yoba isikolo masibe ne-sporting facilities. Kucengwe norhulumente iDepartment of Sport iye kukwakha okanye iDepartment of Education. Yakha izikolo kodwa kukho nebali elilinye lokudlala today. Bathi benze i-modern plans zokurevive nokudevelop i-community. If you don't develop i-sport, libala, sizazogcwalana apha ecaweni thina abantu berabhi. Sinihluphe sibangisane nani ngezikhundla. Kuba abantu bombhoxo ngabantu abakrelekrele. Qha general, inye into endandingayithandi phe irabhi, thina abantu babedlala i-forwards. Kwakuthathwa kube ngathi asinangqondo kakuhle, asikho clever. Kukho le notion which I have detested yokungathi umuntu onengqondo kakhulu umuntu odlala i-fly half number 10 ne-scrum half no-number 8 then ke plus ne-backline players ukuthathwa ngoba zii-intellectuals. But I've seen in life why kunjalo. Uba uyawubona kurhulumente katata uMathanzima zonke za excellent administrators zazi-involve erabini. Ootata uCalaza, ootata uMadabane, obe-Orientals, le team ka-General, O Cobra Mnyande, be late, may their soul rest in peace. O Bach Iluata, is now na. O Filtane ke ungenelele kulend kwaba bantu. No put Cindy Kalaza, no Tolly Lusu, abantu abesoma kuhlamahlungu phezu kwendlu ePotterstow. Ungenelele ke wafumana emncinci lithamsanqa xa umncinci uvane nabantu abadala. Wafumana le discipline kuthethwa ngayo apha. Wangulo Filtane oyi developer, a community developer esuka nayo eburabhini lento. Le good governance kuthethwa ngayo yinto yoba ligama elitshe lifika ngoku na after 94. Irabhi kudala ipractice i-good governance. I recall at the time o-general aba bedlala ezi orientals babebetha abantu beyilatini kuthiwa i-oriental perotal bethanda ubetha abantu. Kwakukho i-disciplinary committees ezazireporta kwi-mother body executive. Abantu ababethe abanye bachotshelwe kudisciplina. Now, abo bantu today, whilst iSouth Africa is decrying the paucity of lack of skills and knowledge, iyenza ngokwayo loo nto. Those people can be utilized basekhona, into enayo babekwe phaa emacaleni kwi-peripherals. La top management kaRhulumente ka-general okanye la top management yaseTranskei could assist kule lack of skill, kule lack of knowledge, kule experience, kule competence ifunekayo in the offices, public offices. Kuba babehloniphi auditor general's finding. Uba i-auditor general ibona i-findings as adverse. Zazingenaba zi-repeats. But today, as audit findings, they are becoming a norm. Uba kuthiwa zi-repeats, kuyaqhwatywa kucinga uba into ebhetere. No! That's where the problem lies, in the governance. Sasinayo ke erabhini good governance. Siyifundiswa ngo-general aba. Siyifundiswa nangabanye abantu. Nofiltane abo mncedisi. Premised i-administration yabo, simple three legs, consultation, transparency, and accountability. Now, yenze into oba, xa ungayenzanga into, kubekho into ekuthiwa zi-consequence management. Thina sasingazazi nezo concepts, but today, i-rift ne-depletion yezo norms, zokuthi if we are mosha, there are no consequence management. This is what is destroying, not in South Africa, is destroying the whole Africa if you look at it. The pandemic, yeah, corruption, the looting, is suka kulen bakunga because consequence management. Uba umdu wenza into wrong asika promote instead. Uba umdu utye imali asika promote. Imali ziyalahleka because ngoku academic qualification ubi imali. I am not there, sithetha ngabantu. Yake yahlaka elenyike ichasi kuyo mazizi wakuthi kwelaseyurophu engilani ibhalwa umfana endimthandayo uShakespeare xa ibhala ngoJulius Caesar uthi ngomngcwabo wakhe xa kungcwatywa loJulius Caesar athi uMark Antony, I quote, "Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be Caesar. Hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault." Called close quote. Kubani lo sithetha ngayo? Sithetha ngomncedisi apha. An honorable man. I come to speak about him in this funeral. He was my friend. He was my brother. He was a colleague to his peers. He was faithful to everyone with whom he interacted, politically and socially. I reaffirm what the general has said. He was ambitious in life, for his life and others. bebune bearing kubantu who were around him. Bonke bebehlala naye bengqongwe nguye, they have benefited because ebeyintaka enyamazi. I quote, "You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason." I close quote. This is written with Shakespeare. All Sunday, all sundry and all, hearts are in the coffins, Gamnedis in Gentlizio. What a gentleman, Gamnedis. A smart, smiling fellow. Ndicinga uba wayenje esakhula ebufaneni noba wayiguqisile kule ngingqi. He was very kind, very generous, very benevolent, selfless, with a religious laughter. When umncedisi uhleli naye, uyawuhleka umbone ehleka, ilaughter yakhe is deep down from a religious heart. Ayokuhleka nje kwenkwalambisa. And ichephu inhle iyabukeka. Ukubona osisi uba uqhuba imoto yakhe bebuza indlela, kodwa inqaba bahamba ngendlela bayayazi apho baya khona. Namhlanje general, ndicinga uba uyayazi loo nto, kudlala iAll Blacks kunye neArgentina. Ngesihleli phaa ekhaya edolophini nobramnce, thina ke phaa erabhini kuthiwa ngoobra abantu. Ugeneral angayifumani loo qualification, basithi ngubra abantu. Sasuke sathi ngugeneral. Besizawuhleka apho sihleli nomnce egila ikhabhathi xa kukorwa, ngenxa yoba this fellow had the greatest passion yerabbi, isport ebesithanda irabbi umncedisi. Now siyohluka ke mna ndizithandela iAll Blacks. Ebethanda nenye itim apha elifokofokwana eyiwalabi yaseaustralia. Hayi, andiyithandi mna, noba nje wayendiphethe kwawalabi nam ndandidlala phaa kwiiwalabies ngemihla yobumandi. President yeWallabies, iTranskei lena iphilile irabhi. I repeat myself here. Kukho iBobbies, amapolisi enelocks ezazinokha kakhulu, enye iyalapha edutywe ematshaweni. Bamkhaza ke bamathi ngumiti, mna bendingazutsho. Kukho imashini kwiBuffaloes, iBuffaloes yitim yamajoni. I-cream yetim esasiyibukela xa kufuneka uba noba udlala nayo kume ubajonge abantu. Kukuloo discipline ke apho, kodwa ubuke wageza ubethwanga ngumhlola. Bake bophula irekhod. Kukho itim yamangibhulu ekwakusithiwa zii-collegians ezaze babetha abantu kakhulu, zidlala kwibala elipha edolophini eMthatha. Kwabethwa ii-Orientals, la ndiqonda ugeneral wayesekwi-Orientals ngelo xesha. Yabethwa yathi sayagcwala idolophu abelungu isiqhelo sayoyisa ingqondo. Following days, following week, badlala ne-defense iBuffaloes ezi. Laqala uqhushululo, babethwa ngamajoni yangabelungu abatshona edolophini bebheka ngasezilokishini. I suspect ugeneral was amongst the players ze-Buffaloes. I suspect, zange ndimbona kodwa I suspect wayekhona apha. Now ndithetha ngerabhi kuba umncedisi ebeyiphila irabhi. Ndithi namhlanje ngesihleli sibukele iTri Nation. By the way, iSouth Africa yakho wajima igqothiwe mosba kwisanza ngenxa ye-arrogance leyayo. Ngoku na kubethwa iAustralia, iNew Zealand, ibe yiSamoa, no, ibe yiArgentina. Bayadlalatively ingathi ke ngoku laa nto naniyilwela iyajika kwakhona, kuba nenzanga right ningabalawuli besport, kuba ngoku you are excluded yi-pandemic bathe amangesi nama Australia nama New Zealand South Africa mayime phandi yabona bathi ke kaniki COVID le apha esportini unyanisile wajima xa uthi ililishwa indoba i-sport siphathwa ngabantu abangasaziyo ifana nalento okanye yepolice awunothatha mna phandi oba i-minister of policeman ndizuzazi into zapha awunothatha umna uthi manibe yi-minister of defense andizuzazi into zapha sake sacebisa kwenye indawo into yoba ugeneral makanike intelligence abe kula department ye-intelligence into enawo ke sithetha kwiikona ngeekona and phofu singazumanyelwa ke kule nto siyithetha uba nethi uthethe ngogeneral kuthiwa nifom i-Transkei province okanye nethi uthethe into engathandwayo elswe kuthiwa wo umntu weBantustan lo irabhi yasetranskei yabulawa ngabantu basebhayi bazothatha apha badibana nabanye ofunxithulo balapha eTranskei amasela egqoke kwadefense kwathathwa irabhi against i-resolution ayenziwe nge-referendum sibuze kogeneral uba is it advisable na into yoba iTranskei inkulu kangaka iyodlaliswa kwiborder idityaniswe neborder kwezi cheap politics zelizwe andiyopolitician mna and soze ndibe yiyo futhi kwathiwa one province one union yerabhi sathi iTranskei inkulu kangaka itriplish iborder oyoma ngebhayi izawuthini le nto some courageous people they are prepared to let it go for the sake of harmony and peace one of them was Viltani bendike ndamphatha ndayipresident yakhe kodwa waba yipresident yetranskei xa iyotshona kwiborder xa befika phaa uequator udityaniswa nekwelerha iTranskei kuthiwe inikwa istatus ekwelerha idlala nekwelerha iTranskei yes that was what we were fighting ngela xesha okungathi kuthiwa soze sidlale rugby ngaba msiwa abacikozayo kwathi umncedisi cooled down wathi mandiye kule nto ithe isamxaka waphuma etaka wathi Dlamini ayiyo le now ndixolela befundisa ndithethe ngabhayibhile ndithetha ngale nto siyithandayo make ndize ke kubantu kwalo mncedisi umncedisi was a community builder he had prioritized the interests abantu abadestitute bale ndawo iTranskei ebengapheleli only apha eTanga he was very passionate nge-rural development ndimkhumbule se-OR Tambo kule nto kuthiwa nguntinga bethi banikise iinkunzi zenkomo negusha ndithi nam ndiyazifuna kodwa nazi mathokazi ndifuna ndiqande mna ndinika amathokazi leyo vele kuthiwa sinikwa iinkunzi zegusha ndiyi-understand izana mathokazi la kuqala nisixelele nabelusi uba sibatreyine kanjani ukuze kube olu phuhliso olufunayo lingenzeka wemkuba esamke nanamhlanje zange siphinde siyithethe loo nto umncedisi was a visionary with a quick wit uba kuyaxoxwa umengage he prefers not elicala lilwayo he prefers a solution that leaves all of us see in peace ngale nto besiyithetha very very passionate and a discipline ke engumangaliso senditshile uba le discipline siyidiriva kula rabhi erabhini mfundisi zeniqine uthawutha amagosa ebekadlala irabhi azawunincedisa ngezimilo nalapha ecaweni banedisipline abo bantu kodwa into ezeniyazi uba kwathiwa kulahleka imali abazuyivuma ke leyo into banotorious ngoba bafuna izinto zihambe according to the rules and regulations sayifundiswa phaa loo nto siyavuya ke umzi wakwaFiltane usinike eligorha siyavuya sifumene umfo ongasihlazanga phe sizweni kodwa ke uthi umqhaye wasentabozuko le nto ingumntu into ehlala ihlale ihambe le nto ingumntu into ehlala ihlale ifuduke le nto ingumntu into ehlala ihlale igoduke umncedisi with all the wits and his acumen he has demonstrated adequately for us to take where he left anga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo.
Uzawubulelwa tata likhayeli ngalo mazwi achubekileyo. Phakami izazulu uphakamisa isibonda salapha utata uFiltane azothethela inkomkhulu.
Waqa azulwa
balunga abantwana. Balunga abantwana.
Ngenxa yami ngenxa yami.
Inkubo ndizawucela ndisunqule kuba sowuthe ixesha lishile ndithi nqanga nentsibazayo mna ndiphakamele uthetha ngobhuti ngubhuti lo ubhuti mncedisi andizuthethela ikomkhulu kodwa ke ndimele ikomkhulu apha kule ndawo kuba ke into zasethanga ndizazi ndazi into zalapha engcongolorha ndabekwa ngubhuti lo ndonyulwa ngubhuti lo ubhuti mncedisi uba ndimele le lali yonke into eyale lali eyakomkhulu isuke ndim komkhulu into efuneka ize apha elalini iziswa pha kum ndizawuthi gqabagqaba nje ngobhuti mncedisi ubhuti mncedisi sihleli naye apha kule ngcongolorha yingcongolorha le lali Noba ibe ndim ojonge le lali ndafakwa nguye lo ndiba ngabheka ngapha ndibheke ngapha wandigqokelela wandifaka emxholweni ndingathi nje kokuqala ubhuti mncedisi ebe ngumhlanganisi womhlambi owalanayo mandiyibeke ngolo hlobo kuba kaloku ebekwazi uthi awubona uba opha la ndiyonakala uyakwazi ukuyilungisa ngolu hlobo lwakhe ke kuba ke unala ntsini yakhe athi qhuzu qhuzu kabini kanti olo xesha uhlela apha kuwe uza kufaka kule ndawo afuna uye kuyo and uza kuya engenamsindo uyazithoba nabantu bale lali ke besithi sawu sibone uba ikhona into esishota ngayo siba ngajonga urhulumente noko akade asincede beza abantu apha kum dlamini kawusincede ngawuthethe nomkhuluwa wakho asilungiseleli into ethile ndizawuthatha ifowuni yam ndimfowunele ubhuti ebe nento oba ke ndithi uba ndiyamfowunela angayibambi ngamabom ayikuba kayivange into enawufuna uba ndingasebenzisi i-airtime yam kusebenze le yakhe kuba kaloku bethi uba siyathetha uba ndiyathetha naye ngefowuni ibiphele i-2 hours ethetha ubona uba ke uyabona eyamba inawulunga ke ngoku makasebenzise le yakhe Geni mpasa ndithi au putibe nukufone lenze. Hawaii bamba. Ata amni na wame nipisi bendi kuba. Umteto ufumi kubandu bambi fundi kuba. Kanti wonga leyamu longa lopasa. Teduti betuna besteli kamandi nuputi. Jeba sendi chilo. Ndati bingu msanganisi. Womsambi owalanayo. Yonke into apha kweli khaya esiqakayo sifonela yena eze azoyilungisa and izawulunga. Nalapha elalini ube ikhona into endixakayo ndifowunela kuye ndithi bhuti ikhona into endixakayo apha elalini ngohlobo nohlobo nohlobo. Athi qhuzu qhuzu athi yiyeke mnina wam ndizawuza ngemini ethile. Ndithetha ukuthi kanti uzuthetha kakhulu bethuni. Ndithetha njengobhuti uba besimazi besihleli njani naye apha kule lali. Ebengancedi le lali yonke ke yodwa. Yonke le ndawo sihleli kuyo. Nalapha ethanga ke zikhona iinto ebezinceda ke kodwa asizubalulwa ndim. Zawubalulwa ngunkosi ngexesha elifanelekileyo uba bekuthiwe siyambeka namhlanje asemngcwabi. Mhlawumbi ke labakho ikomkhulu ngaloo mini simngcwabayo. Enkosi.
And that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and that is the reason.
Ndiyabulisa kubefundisi General Deputy President here UDM kwi family yetu yonke ekhoyo nabantu abakhoyo namhlanje apha entendeni siyabulela kakhulu. In fact andazi noma maniqale ngapi. Umnce uBramnce as I liked to call him. Ndandimane ndikhuzwa ke uba ndimncinci kangaka kutheni ndimbiza ngegama nje. But it was our thing. He was a father to me in many, many ways. In fact, he was a father not just to me, but kuthi sonke singabantwana bakaSASSA. Andihambi ndedwa sibaninzi. And I don't mean in the sense yokuba esizalwa apekhaya, I mean nabanye abasekhaya abantwana ababazi cousins. Umnce embraced all of us all the time and showed us unconditional love. Ndiyakhumbula besaqala ukwazana noSASSA emane efika ke phaa ekhaya ndimanqima hei ngutata othene nalona umane uzonkqonkqoza apha andimqondi ncam. So wakhe wandibuza naye nginye imini wathi hey mntanam khakundixelele. Kwakutheni umane ndixelesha kangaka xa ndifika pha kowena. So ndade ndamexplainela ke nginye imini sihleli sobabini ndithi no, I'm very protective of my mother and I wasn't sure of who you were and what your intentions were. But he proved to us that his intentions were honorable. I am ready for anything. And I kumbulisis ngamkem nagele lopis because endi kumbula yobawati kuti I will fight this thing. I will fight it to the very with everything that I have. And I believe that he did so, but without letting us know, because he didn't want us to worry and he didn't want us to panic. So ngalamina fumana I results zake sikhona sisekhaya ubabe sigodukile. So the four sisters yeah, so besikhona sipha ekhayeni so asibizekele ekamereni asixelele ba guys, I haven't been feeling well. Ndiyenda nento ngathi yi flu apha. So ndahamba ke ngoku ndayo testa. And I just received my results this evening, and indeed, I am positive. Hey, so took a song because galogu indlela ibigadwe ngayo I COVID pa ekhaya. Besidezo sisihleke nokuhleka sibahlebe nobahleba osasa uba xa befika imbahla zikhululelwa kwaphandle zingangeni kongena endlini. Sesiqonwa ngeke ngoku as understand uba yenzeke njani lento. But who are we to question what God has planned? And today ndifuna ukuthi he might have been ready for ukuhamba kwakhe, but I definitely was not. Usizimele uzizi and ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. But I will rest in the knowledge that he loved me, and he loved me unconditionally. And I know that he loved my mother. Sasa, awushiyekanga wedwa. Sikhona. Uyasibona nawe simile apha phambi kwakho. We are your children. We love you. We will support you. And we will be with you for everything that you may need. Diyabulela.
From San Francisco to Hawaii, Los Angeles to Miami, New York to London, Paris to the tropical islands, from far-flung destinations such as Hong Kong and Tokyo, and right back home again. Yes, our father's adventures read like that old Peter Stuyvesant advert of the 80s, a true globetrotter whose heart and essence was rooted very deeply in his native African soil. This is evidenced in the many tales that are being regaled by people who've had many an encounter with him. Utata. Ulihambile ilizwe nizivile ezinyizithethi sicho kodwa akazange walibala apho asuka khona kazange wabalibala abantu bendawo akuyo thatha onke amava ezindawo ndigqibo zibiza ubumuno utshekisha ipassport zakhe zakudala azise loo mava apha akhangela ubana abantu bakubo angabaphuhlisa njani na. Advocate Sachs Maboma, just 1 year my senior and a neighbor in Norwood apho sasikhulele khona, tells the story yobana loosely just because umakhulu wakhe engumadlamini, a fellow clan member, indlela utata sikhula awayimenza afilishe special ngayo embiza owakokwabo, a boy at the time same age as his own son. Nyana we best friend yakhe Uncle Tolly Lusu unyameko calls me apha evekini endixelele bana yemkhulu uyayazi into yobana the only time I ever scored i-presidential suite tickets was from Uncle Philo. I will never forget how special that day was to me. Got another call from Bongani Bingwa, who was like a son to Dad. Uthi yemkhulu, kaloku thina sasiqala ubona ezaa moto ziqhutywa ngo-J.R. Ewing of Dallas fame. Ubana kanti nomntu omnyama ofana nathi uyakwazi uziqhuba ezi moto. Ngowubona uUncle Mncelo apha eYork Road eMthatha. Mna for one ndazixelela into yobana uba umntu onje ofana nathi can achieve this, why can't I dream of it? And so I did. Those who know Bongani was is famous for Ilanduk, his role in 702 and the likes of Carte Blanche up until recently. I never wear a tie, Bandazi will tell you. But today, in honor of the man who defines by himself by a tie, I thought I would do just that. Ndicumbana ndiyaretirisha ngoku from wearing a tie. Sometime in 1978, because of my love for fast cars, I wanted to experience a ride at 200 kilometers an hour. I was but a boy, 8 years old. He promised me that my wish would be granted when I turned 13. You can imagine to an 8 year old how far 13 would have been. And so began the slowest 5 years of my life, where I reminded him at every birthday of the countdown and the number of years left for him to fulfill his promise. Much to my doting mother's chagrin, who saw nothing but a death pact, arrangement yam notata. And so it was that by the time my 13th birthday arrived, I happened to be boarding in a far-off prep school in Nottingham Road. The old man had a suitably fast car at this point, and comfortable one as well. And 4.5 hours off road to make good on his promise, which he did. A lot of those trips, listening to Lionel Richie, we used to do just the two of us. Endisa okanye eyondilanda esikolweni. Sihambe ke pa between 200 and 240. Qho. Thus was my first conscious lesson, value system lesson from him. Be a man of your word. No matter how long it takes, fulfill your promise. Be of integrity. That was the first thing I learned from that experience. The second lesson arose from a rather difficult moment in our relationship, when we had, because of my hot-headedness, fallen out and not spoken to each other in a couple of years. Upon sitting down and ironing out our differences, he later called me about a month thereafter. Atikum, son, do you know what the difference is between father and son relationships versus mother-daughter relationships? Nayintoni. Women's relationships evolve into friendship. Ours do not. How would you like us to change? How would you like for us to change that narrative? On that day in 2002, I consciously gained the best friend I had and kept for 18 years until Sunday last. This young lady standing next to me often bemoaned by, oh, ke wena xa uthetha notata, awukwazi nochekisha nje WhatsApp uvubana ndithini na ndikunida urgently. Ndisengxakini qho xa uthetha notata ndivele ndiyazi. So she decided, if you cannot beat them, join them. And she too joined that circle of friendship. And it's only ndongo kamba katata. I neither wanted for anything, because he loved me dearly. He did more than could be asked of any parent for a child. He gave me the best possible platform to make my way in life. And oh, did I mention he was the coolest dad ever? And now I'd like to read a message from each of the siblings who have not gotten up here to speak kuba besonga ixesha. Uthubuntu tata, ndibulela ithuba endilifumeneyo nawe. Ububele bakho neengcebiso zakho. Phumla ngoxolo, ndohlala ndikukhumbula. Onele, Daddy, ibuhlungu intliziyo yam. Words can't express how I feel. I am speechless. I will miss you so much. Our chats that we used to have, your jokes, the house will never be the same. I miss your voice and your laughter. You are a great dad and grandfather. Undizimele didi patakondo. They say time heals all wounds, but eli nxeba li deep. You have left a big void in my life. Don't you know how I will, Don't you know how I will, don't know how I will carry on from today? You have taught me so much. I will miss your dance moves, the way you light up when talking about sport. We shared a love for cricket. I always love you and appreciate all that you have done for me and the support you have given me throughout. Lala ngoxolo Dlamini uqhatso ulufezile. Till we meet again. Love, Onele, your last born. And then from our eldest sister, whose central theme is that being raised by this year gentleman was pure privilege. Uti love, discipline, spoiling me, discussions over coffee at retail park. I will miss those the rugby advice and lessons for your grandson, Ulihle. There are too many to say here. There are not enough hours in the day to talk about you. Love you, Dada. Rest in peace and rise in glory. Thank you.
Lala, ohlala nathi, ngoba litsho nililanga, hey ubusuku yo.
Wazola noluthando eze bobabini siyasondela ngokungasemaphethebeni sondelani thando wazola bani nengoma yenu izani ngayo
tia kuthi Dago dinwa akuphela amahlomsi diziphakamisele ndisiphakamisile
Molweni Masisi and friends. Whether we knew him as Daddy, Tamkhulu, or Grandpa, he was ours and for us. You know, just last week I was thinking about how he used to teach me how to ride a bike. This thought was sparked by just some personal difficulties at work. So he would take one training wheel off and I'd learn how to turn left. The next week he'd take the right wheel off and I'd learn how to turn right. Until both came off and I was confident enough to ride down the road at top speed directly into a wall. I learned to take things a step at a time. And though you may know what you're doing, you're still going to make mistakes. And before my troubles were over and I could share this with him, I received the news of his passing. So here's the forum to express one of the things he taught me and what he means to me, as well as the rest of my generation over here. And to sum it up, it's the little things that matter. Sometimes it's fine to let others go before you. Another feels my presence is always welcomed with a warm embrace. I know when to laugh loud and to joke, and when to judge the occasion and to be serious. Another says, I miss how you would rush home to catch the rugby match that should not be missed. You brought me into excitement and we'd end up cheering together. Personally, I remember fanatical screams of Province! And come on! From anywhere in the house. And to say we're all fortunate to have received your loud laughter inherited by all subsequent siblings, warm hugs, unconditional love, and most of all your wisdom. We'll always appreciate the time spent together, and we wish we could have had more.
Linzulu elinxeba. Kodwa ke maniqale ngobulisa kumntu oqhuba inkqubo. Bendithi xa ndimbiza ndithi lixhego, ndixhego lam. Makhe sincokole, besineento zethu. Utamkhulu ube ngumzekelo kuthi ngento yonke kwade kwafika eli xesha lokubana asizimele. Okwethu kukubulisa, okwethu kukubulela iimfundiso zakhe esiziqhenyayo ngazo kwaye sizazidlulisela kwabalandelayo. He was the most gentle soul who loved us unconditionally. We will miss the long conversations about rugby, cricket, and the political education. Utamkhulu ebefikeleleka kwinto zonke ebesithi thina singabazukulwane sibawela uthetha ngazo naye. We thank him for the endless efforts he made in trying by all means to understand each and every one of us singabantwana babantwana bakhe. He disciplined us in a distinct way and he encouraged engagement through dialogue in all we do. We will miss the political education. Ndithi mna ngubani endizawuhlala naye ezantsi kobuhlanti sincokole ngobomi tamkhulu. Kodwa uThixo uyazi. Sithi singabazukulwana bakho lala ngoncumo olunoxolo Dlamini. Mtatela induku uyibekile ebandla.
Inkosi ke kubantwana nizawubulela ngoku siyigqitha Sizawufumana condolences ezisuka ebuholumenteni kule yokuqala izaba ka premier endizayifunda ndizawucela abantu beme ngenyawo xa ndizawufunda le ka premier kwezinye ke ndibaphumze bahlale phansi bandicele siphakame. A message of condolence by Eastern Cape Premier to the Vildane family. As the executive arm of the state, we wish to extend our deepest condolences to the entire Vildane family, the UDM, and the community of Tanga for the passing of Mr. Mncedisi Vildane. We wish the family and relatives strength during this difficult time. The news of his passing came as a huge shock and left us numb. We will remember Mr. Vildane for his love, passionate for the Eastern Cape and her people. He was a staunch proponent of development, for development. And when good programs were implemented by government, he applauded without reservations. But he was equally uncompromising in pointing out our frailties and was always constructive in his criticism. The passing of Mr. Vildane is a staunch reminder that all of us, we are vulnerable to the deadly coronavirus. We remained highly concerned that many of our people, particularly the young people, are not wearing masks, are gathering in large numbers without observing social distancing protocols. The sad thing about this second wave is that it is affecting people who are adhering to health protocols. Mr. Vildane has been at the forefront of our fight against this pandemic, participating in our extended provincial command council with dedication to ensure that we arrest the spread of the COVID-19 virus. This virus has really hit us hard in the Eastern Cape by taking the best brain among us, whom we need the most to develop our province. And Mr. Vildane falls into that category of great minds that we have sadly lost. The only honor we can give to a man of this stature is to do the right thing in government, in saving our people. Mr. Vildane despised corruption and wastage of public resources that are meant to develop communities. We acknowledge that corruption is the greatest threat to the progress in our province, and as such we are doing all in our power to introduce a level of accountability and transparency in government. Mr. Vildane passing must not be in vain. Let us all take necessary precautions to protect ourselves and our loved ones from the coronavirus that has stolen him from us. Let us not get tired of wearing masks, sanitizing, and observing social distances in our homes and in our communities. Umzamo omhle uzamile zizi. Masikhulule ulale ngoqolo. Isuka ke kupremier ohloniphekile Welpondo, upremier uLO Mabuyane. Thank you, sinicela nihlale phansi. Esibini condolence ivela kuChief Wipa, ifundeka ngolhlobo. The ANC caucus sincerely condolences. The ANC caucus in the Eastern Cape Legislature wish to extend its deepest condolences to the Filtane family. ANC dips its banner in honor of Mncedisi Filtane and joins the family in honoring his memory. We remember him as a passionate leader that earned the respect of everyone and across the party lines, owing to his humility and dedication to serving the people of this province. We honor his dedication, enthusiasm, and diligent service to the people of this country in general, and in province of the Eastern Cape in particular. We commit to mark meaning of honor of Honorable Filtane life and memory by redoubling our effort to ensure that we do everything possible to create a better life for life and to always better people first. We urge the family to find comfort from knowing that its pain and tears are not the mark of weakness, but carry a message of overwhelming grief, of deep remorse, and unspeakable love and respect for Honorable Filtane. We extend our sincere condolences to the Filtane family, his comrades, friends, and Eastern Cape citizens at large on the loss of this dedicated, committed, and highly eloquent leader. May fond memories of him console you, ease your pain, as the family regroups and navigates through this trying time. You and your family are in our thoughts. May his soul rest in peace. Isukake utata uMlibo Qoboshiyane. Le condolence yesithathu ivela kumama Souls August ebesikhesa naye apha ngonxibelelwano. Ifundeka ngolu hlobo. Heartfelt condolences. Speaker of the Eastern Cape Provincial Legislature, MLP Helen Salzman, on behalf of the legislature, extends her deepest condolences to the wife, children, and family of our departed MLP Mncedisi Filtane during this painful time of grief. May God wrap his arm around you and the entire family and give you peace at this moment of need. We will forever remember MLP Mncedisi Filtane for his love and passionate for his work and the unquestionable commitment he has to serve the people of the Eastern Cape. Wanga umphefumlo kaDlamini uJama kaSijadu ungaphumla ngoqolo uqhatso ulufezile ohloniphekileyo umama uHelen Sauls August on behalf of the legislature. Thank you very much. Masicele xa sigqitha sisondeze umuntu ozasenzela i-tribute endicinga uba yeyekhaya evela kumama asondele ngaphambili. Iza ke emadlamini. Khanimculele ke kancinci ngoku asasondelayo.
Ncwele, ncwele. Kwalomnqobo
ndicele ngokuzithoba okugqithisileyo okokuba wonke umntu onako ngaphandle kwenkosazana of the day inkosi yam ibe yiyo yodwa ngesicelo wonke umuntu sinike lo mbeko kulo myalezo. Ndiyabulela. Myalezo kasasa ewubhekisa kubhuti ufundeka ngolu hlobo. Sithandwa sam, love you wam, tata wam, undithandile nam ndakuthanda. Ndiyambulela uThixo ngobomi ondiphe bona. Nangoku Nkosi yam, nangoku ubundithembisile ukuba uza kubuya esibhedlele after 5 days. Waphinda wathi kwawena, I quote, pass my regards to all, close quote. Khange nakanye ndicinge ukuba kuza kuba nje kuba bendikwazi ungumntu ostrongo. Tata, you have always been a very brave man. Xa besisidla ubomi emhlabeni, xa besisidla ubomi emhlabeni, uye wandithanda ngokugqithisileyo. Izinto zangomso asizazi. Kulungile, tata. UThixo uthandile. Kwenzekile kodwa ke ngesifungo sethu somtshato okokuba sawukwahlulwa kukufa. Watsho wathi, you are ready for anything. Xa sasithetha nabantwana usixelelwa i-results zakho ngogqirha. Hamba kakuhle Dlamini, cubungulash, mtatela, lamyeni, nxibinoboya, sweeti, lavi, ndizawuphinda ndithi lavi kubani na. Kulungile, hamba kakuhle. Amen, amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
umyalezo lowo ongumyalezo kaSasa nekhayili lamazisi kukho nje ividwa nencinci engazuthatha xesha lide esicela nje nizolele yona uzasikhokhela kumntu ophanga semva siyibukele emveni kwayo ke sigqithe ndinikezela kunike tata. Kakhulu masimcele utata Ndongeni avume ivesi benye esonde zicawa ezawumelwa ngubrother Bica Samba emveni kwangoko engeke ihluta Bica Samba asisondezele umfundisi wemini yanamhlanje mna ke ndawuvela emva kwakhe ngoku ndiphakamise sokugqibela isithethi. Thank you.
Zinelizwi liga tibo zino siyazazi Oh.
so pete inkonzo u director missionary amalunge conference le endamba nawo u ba u general sakhahlela mhlekazi no o deputy wakho na malungu e fighter ifamily le alapha ekhaya naye wonke umuntu olapha kule nkonzo katata umncedisi kumkhulu wakum but ngokwe age utata kodwa ngesizalo ngumkhulu wangubhuti andizuthetha kakhulu sizothi apha kume aunti usisasa imisebenzi yabo bobabini phaa enkonzweni mikhulu kakhulu ayinolinganiswa nabani nokhoyo apha kule ndlu namhlanje indlela abazinikele ngayo phaa enkonzweni izinto abazenzayo phaa enkonzweni zinkulu kakhulu ndizawubala nje zibe mbalwa oko kwangemomala service kuchazwa uba ubhuti mncedisi ebe ngumntu onikelayo akho mntu ungayaziyo pha loo nto leyo ndonqena ukuphindaphinda izinto kodwa ngokwapha enkonzweni andiqondi uba ukhona umntu apha kule ntente abefundisa abantu abahamba inkonzo bakhe bangabi nasekethe babe bexhomekeke apha emalini yebandla ukuze yesekethe uze umntu aphile aphilise nentsapho yayo khona umfundisi ongasekhoyo andizumbiza ngasegama wayekhona apha egcuwa kodwa lo tata wenza isimanga wamthatha unyaka wonke embhatali ibingubhuti umncedisi ke lo uba kushota imali apha enantsikeni apha ebandleni uzayikhupha uzawufuna ibhalansi noba inkulu kangakanani uzawuvela ibhatali yenza iinto zecawe kunjanje ke noma iaunti loo nto leyo uyayenza into nayo umini yakhe ke namhlanje uma iaunti ke umambhele umama ngumambhele sithi nguaunti sizothi silibandla uyabona ngoku apha kule covid besingayi ecaweni kungona sisanda uqala ngokuya ecaweni kodwa ubhuti mncedisi wenze sure ukuba icawe iyangena ingena apha ezifowunini asifani mosecaweni kukho abantu abathatha nzima abangakwazi ubhala thenga idatha for bashumayele azofarisha athi lowo ungenokwazi ukuthenga idatha ndizamnika imali yedatha kwenzela uba inkonzo qho ngecawe sife akho nemini enye esingazange thina siyingena because besiyingena apha ezifowunini kunjanje kumnandi ibisenziwa ngubhuti mncedisi loo nto leyo ndiyavumelana nesasithethi uba abantu berabi bayayithanda icawe kodwa abafuni izipozishini ebengafuni unxiba tu ibhayi indlela athandaza ngayo indlela ashumayela ngayo kodwa izivatho ezecawe bengafuni neposition ebesithi angazifuni kakhulu kangangokuba ngoku nomkhulwa wakhe lowa lilungu elidala yomnina wakhe akusori ubhuti mcebisi enye into seyinguwe mdala komkhulu sozaba mdala ke ngoku besesibhunga ukuba sizawucela usisasa kule pasika ahamba amsikele uyokwazi umejarish amsikele iyonderbike amthengele neqhosha uzawuthi xa ye epasikeni ebethanda ucula kakuhleke pha abethe igitari yakhe kakhulu ecula kakhulu etakataka nathi ukhuluwa athi xa efika pha amise umfundisi ambize eze ngaphambili simnxibise inantsika ibhayi ibinto besayithetha esibesawuyenza into nayo ke mandithi unoba uThixo uyazithanda into ezintle kuba andiqondi uba kukho umntu apetanga nalapha elizweni onenxa akubhuti umncedisi kuba ibingumuntu othanda abantu bonke ohluphekayo othini kunjanje ofarisa izinto zakhe uba abantu mababhalanse inoba ke ngoku ndinayo into ethi wawugeneral kulo nyaka inoba kuthathwa abantu abachubekileyo apha engqondweni kodwa ndimane ndisithi eyi nam ndichubekile ndingathathu ndizinqandele mna uthatha abantu abachubekileyo kakhulu banintshi abantu uthuka le xa ndiqala ukuthi wesapha kuthi apha ekuhlaleni yonke ikrimia lapha ethanga imkile besesicinga uba ke ngokapha kubhuti umncedisi sisiyeke naye kodwa umphefumlo wakhe ngawungalala ngoxolo udlamini uyisebenzele icawe kunjanje lona izulu noba kuthiwa kalinikwa umntu yena uya straight ezulwini akazugqitha ndawo umphefumlo wakhe usecanga uthixo uhleli kakhulu because ube nenyani kutshiwo nakwipolitiki now apho ndiza khona ke nawe uba ugeneral wakhe wazama undirekruitha uba ndizama ngakuni intona andikabikho ready for i-politics dada ngoku sisuka phaa ekomane sineconference yebandla bekufana ubhutimcebisi upha ifika lo mphanga silungiselela iconference kwathi ngenxa yoba siphaa ke ngokukomane khasilale ubusuku obonke siphume ngo-3 enkonzweni sadrayiva kukuba sisithi asinowuphoswa inkonzo bekukhutshwa abantu ababezaka into ngakwathiwa uba singamalungu elicala sathi hayi sithi abazawuhamba notata lo kukhutshwe utata phaa econferensi ngupresiding bishop ureverend Skit utata udyantyi utata uphaa ecape kwisekethi yasestellenbosch uphethe ezovangelo apha eSouth Africa as a whole ndiphakamisa wena ke tata udyantyi ukuba uzothuthuzela olu sapho lwalapha ekhaya noko ngabantu abayazica uyababona bazulini kodwa baqhelekile le nto enkosi tata
unazebezo isile ndabo Oh,
From the prophecy according to Micah, chapter 6, we'll read only three verses, commencing from verse 6. Reading closer, vernacular. Ndiyakumkhawulela uYehova ndinantonina. Ndiyakuzigqoba na kuThixo uphezulu. Ndiyakumkhawulela ndinamadini anyuka yona. Wokholiswa na uYehova ngamawaka eenkunzi zezimvu. Ngamawaka alishumi emilambo yeoli. Ndorhola owamazibulo na ngenxa yesirheqo sam. Siqhamo somzimba wam na ngenxa yesono somphefumlo wam. Uxelelwe mntu ndini okulungileyo akubizayo uYehova kuwe. Kukuthi wenze okusesikweni, uthande inceba, uhambe noThixo wakho ngokuthoza mileyo. Lilizwi likaBaweli. Thixo likhakha lethu, singoyiki iintshaba zethu. Basongwa nguye, yena uyasiphatha ngobubela, sinika ubungcwele apha bonke abamkhonzayo okuthamsanqelekayo. Makakusikelela kuthamsanqelise ufundwa kwelizwi lakhe, lisafundwa njengoku kuthi ebemnaphakade. Amen. Kweni, kweni wandi
hluta,
wandi hluta
into endi.
Time.
Ndinibulisile nonke kahlela nisalute to the president of the United Democratic Movement and the deputy general umkhosi wakho wonke sonke inkokheli ezikhoyo apha ngoba lokathixo wonke program director the rise from the existing protocol. Nibulise kodwa egama elihle lenkosi yethu Jesu Christu. Amen. Problem endinayo uba undongeni is the ability to read times. Ngoba ngoku ixesha lithi mandenze into abantu abangenoba familiar kuyo. Lisho lelokuba bawuse baphume bekhala bathi khange siyilindele le nto. Amofildan, the presiding bishop of the United Methodist Church of Southern Africa. Umfundisi uSkithi and his executive. They delegated me to come and speak on their behalf. Kuba bekumele babala. Esithi uyaxolisa kuba bahlelele inkomfa. Athe mandithi kuwe nosapho. Quoting amazwi abhalwa nguNina Tippett. And I quote, heroes aren't heroes because they worship the light, but because they know the darkness all too well to stand down and live with it.
close coat. It in gonzo. Yamis wesila manyele, umtibaniso. We Africa. Nayakun. Bulela gananjar. Ke galelo. Lenu nilikaya. Ke galelo in particular. The gabao filter. Bulela gonzo ngena tapas. Gonzo in steam. Tickles and two twos and a tickle. Uzanilondoloza. Asifumane umyalezo kaThixo. Exact emveni nje kwengcaciswe ngekhonde. After my theological reflection, ngicela uba utyane. Asikhokhele ngomthandazo. Kule ncwadi yomprofeti uMika. There's an opening question, 80. With what shall I come before the Lord? Ndiyakumkhawulela uYehova ndinantonini. Ndisenzele itheme ethi, what determines a man is what he brings. And it is evident that life is irreversible. Kubhekwa phambili. Akukho ukubuya ngasemva. And yet, kubhekwa phambili nje zikafilter. It destinations zimbini kuphela. It's the hell on this side and the kingdom of heaven will calling up. And I urge you, as I'm standing in front of you, Okoba, Sizame Logoba, Sipelele will tala the kingdom of heaven. Ngoba, life is irreversible. Akuyamfa kubekwa phambili. This passage, Kamika, from a literal hermeneutic point of view, ivela as a central theme of the entire Bible. It outlines three fundamental values that each and every person needs to uphold. Those three fundamental values. Is love, mercy. Mercy is about being good. Mercy is about being kind. Mercy is about willingness to sacrifice. Mercy is about ability to sympathize. Mercy is about the ability to render forgiveness. And mercifulness appears to be one of God's attributes. When you trace the systematic theology with doctrine of creation, uThixo evela as merciful as ever. Evela as a perfect plan of redemption. Ecaciswa uYohane unyana kaSepetu esimelana kaDoctrine ya predestination esithi wanjenje uThixo zikafiltane ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela kamzeleyo ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali kokho bazuze ubomi obungunaphakade.
and the country of South Africa needs Rome, needs more lots of merciful people. The country of South Africa, it needs people who are concerned about the lives of the people, but especially the marginalized. Usibonisa alonto ubafiltars. Usibonisa alonto when we were reading. Usibonisa alonto when we were reading. There was a moment in his lifetime where he took a time, what now it is time to plow back to my society. He understand the value of loving mercy. Sponsor Lord. Filter. The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, more healers, more restorers, more storytellers, and more lovers of all kinds. And got to come alone. Kalamaso lumpani, uba ufeldan, banana bakatiko. Understanding, akakoma, leading the people of South Africa doesn't necessarily need you to know everything, but needs how much do you care? But to lead people of South Africa doesn't necessarily need Ogoba was Gangakananina, but it calls for people Abakatala. And he was able, because of his mercifulness, he was able to direct himself towards the welfare of the people of God, caring for the vulnerable, lifting them up from the mud and placed them upon the rock where they were able to see life at a different perspective. That is Mr. Filter. Understanding the value of loving mercifulness. The second value, Ebe Gwanglum Prophet, do justice. Noba kwenzeka ntoni na ebomini bakho, noba ukwephi nikona, please do justice. And you can read this clearly and understand it better when you read it with Matthew 25. Umvangeli outline the day of the judgment. Mandana bakathixo uthi the master will come ifike zinze phezu kwethroni ziziswe zonke intlanga lesizwe and Jesus Christ, the chief pastor, abohlule abanye kwabanye. Abanye bangabasekhohlo, abanye babengasekunene. But the favor of the master will only be benefited by those who ensure okakoba phezu kwegethe lomhlaba, that is social justice. Please, we're gonna go. Do justice. And here, lastly, Mamu Filter, the value of Kribel, walk humbly with God. Masambe no tiko banda kwethu. Masambe no tiko. Ayikho into ezasinceda mambe. Kokoba kule jeni inja sabe noThixo khabe ndithandaza ngoba incede into ohamba noThixo yokuncede noYesu post Calvary bantwana bakaThixo bawundongeni simva uYesu angarecognizwa ngamazulu kosibali kamprofeti uIsaya enyuka ebheka khaya amazulu angamrecognize kwavela umbuzo koba kubani nalowa usapho evele ebhutsera enqubo zingombela bonana bakaThixo wema uYesu because he was walking humbly with God. Imeko ya ingavumi uba responde. Imeko ya ingavumi okuba sicacise okuba ngubani na. But because wayamba nengadlangadla, he was able to stand. Bonana bakaThixo, wathi ndim nomkhulu ukusindisa. Bendindedwe esiqovulelweni, ndazigqobhagqobha izizwe zomhlaba ndinobushushu, sachaphazeleka isambatho sami. Ndimva xa ingena ekhaya, kuhlatyelwa ingoma entsha, kuthiwe emvuyelalweni. Sobonga khona ukumkani omkhulu sisithi kungawamandla avele enkosini esode sifike phezulu thixo anigcine anilondoloze ubawo mkhululeni uDlamini awuphumla ngoxolo ngokudebe kunaphakade amen. Let us pray.
Sothi uYesu Kristu sithi ngalomzuzu bawo xa kuthe kwawa lamazwi ethemba lelikhaya sithi Nkosi kubo bonke abantu abathe bazidina beza kulomsitho xa nditshoyo bawo ndibhekisa kubantu ebebesebenza kunye naye embuthweni wakhe umongameli wakhe kunye nosekela wakhe thetha ngefemeli yakhe nkosikazi nabantwana sithi ke ngoku ithemba malibeke kuye ubaba sithi ze kungasweleki imlandeli emkhondweni wakhe sithi Thixo wethu sikelela abantu bakho sikelela ukushunyala kwezi lwakho kuze siguquke sikelela izithethi bezithethe apha wenzeke into obana abantu babe nendlebe zokuva bamamele khona ukuze lizwi lakho liqhubekeke khona ukuze inhlalo yethu iphucuke kweli lizwe ngalomazwi bawo siyakucela sithi uncede sisikelele likhaya